Chipango. Rest in peace. Chema ini dari Romkoma Tendai. Song dedicated to Gules. My me Kichipango. Rest in peace. Tendai chema ine tariro donzire wanhosi pamba chakanaka DJ Chibvumbura Samanyika Station Cable Man Foshko.